dhismay ku waan tahay yaad u leed ka daray damashad kumara
Doctor Ailey, beyond the Bacula Cinema.